waji mo ngi may sonko sable waccé na ko waji mo ngi may sonko sable waccé na ko pour may taw sonko Aysan waji genné na sako soblé ci camion bi jox ko Ousmane Sonko né moko ko may
lillahi lillahi